Abusia, O baby. Now, Baba, what a man or so, never torso. Gibbons, the same of the word ya. I can't the Hun Tobano, Babes, and you pump him here, sir. Because I bear down one bone, seven men, I mean. Then you may have dear mouth, Nelson Bumawa, to the wedding song. Say, if I had dear mouth, Nelson Bumawa, to the wedding song. And Roma Pua, I'm a wedding on the hotel, sir. That's all good for any pan here. Say, if I had dear mouth, Umbawa didn't so. You may have dear mouth, Umbawa didn't, sir. Hey, what's wrong with this thing, sir? And the Papa, you have been here, will be asked. Now, so here, no sufferer. Nanka Babia, near Baka say, yeah. One of them come from over with any problem. What are Bill Gates? We are seeing Nancy Canicra, or Cass as a baby. Near what's the catch any PR will be asked. I'll be the money, dear. You are the mobos in the PR. She said, I are here, we say, no. Ever do, you know, I'll be the money. One of them come from over with any problem with the house. I think, gentlemen, as a cream. Come on, Shafia, over to your body, or let you go with the home. But you can let you go with the home. Over to her, let you go with her, and you say, never be by Niname. Me by Niname. And you see Yamia boy, a man, sir. Nipa, who are done in Yano, the Runipa, and Lucra. Nebacurano, never can say, and Sanda, Bebe Uno, no way, I'll be a fool of it. No, I say, Cocker, actually. Now, we shall fall on Nepa. Did he super? Sounding for you for workers and baby on Sipa. I never saw your papa, saw your bonnet on Sipa. Did the papa Messino naturally say, Bibi the Cocker, Bibi Mansa, the papa this year? Say, Bibi Bonnie Susia. Not just a baby, the Coca baby, must have been born in the sea yet. Nessa has been tea, yet the Asada, ever your maid. Nessa, we are no free bar. Nipple from and so. I was at the yesterday as your family. Now, your family, I may know. I don't think I won't go your family, I may know. Or no, Nigana, your mother, you need. His Excellency Nana Dodanko Akufo Addo. Only number yet today, I like you, Dr. Mahmoud Bawumia, Mampenida Onna. Send your basic assay. Ghana, Nipa don't want to talk Montreno. Send Nipa in Angua, no Yamampanina, Manus or Noba Yamampanina in him. And if you know who made me assay, Mampanina Buana, this is a ever back. It is a papa, yeah, or some of you did work on him. Mampagini dia gua kani. Akan dia dia awak sama mampagini dia puah. Na dia ada boya hubar eno. Mampagini adi apa? Joko ya health center sahurana. Mampagini apa? Akan dia dia awak sama dia jumano. Nansa kambi ayah beli dia jumano. Ebru mabu na ese. Kuma se fuan en kray fu. Oma beshe dani mni biya biye. Kasa mensoni neo. Ya beli ya fam. Say, I never from here. One shot, one of the abuaya, a bottom war of the abua. No one tells me what you can hear. I am no more, Papa. The effort, you know, the one you need here, who will send any of you here in the year. I am. This is all kind of Barbara. Barbara can say, so if you can not say, Papa said, no, you know, the one for your one here. Uncle, Papa, now here, you know. But they know you here, you know, my child. So, this is how your body is, and you cry. Never go here, you know. So, we are Papa. And I don't know who body in our shells, you know. Uncle, they will pop on here, only here, you know, on another time. Tell yourself what the person can say. Your mom wants to say, no, my Papa, yes, you know, you're from Korea. No, mom. Sawoso, sanoya no mabonia, baba ni se, wali no mapapa, ena baba tiato, na de papa de awo yele chino, aruna bakai, bakai se kumbi, abadi ni na mo kumbi, kumbi, abadi abadi wa kumbi,
Police I shall want some warrior, warrior, you know, and na aduma bi a wɔyɛ no sɛ wontene ho nyɛ ne yie deɛ ɛneɛ ne wonyɛ adwuma wura adwuma bi a sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ dua no wɔ di a wo kɔkɔɔ dua no hwɛ sɛ kɔkɔɔ dua biaa wɔwomfoɔ wɔ no ani wɔ ho yɛpɛ incubators ɛde asisi yammeammea incubator ne yɛ afidie a wɔ apae nkosua no wohu sɛ fie akokɔ no ayɛ wɔbɛkɔ agu mu na ɔkɔ agu no a 21 days ansa na apae ọba akụkọ mmanụ a nkụkọ mmanụ bedu n'echi bụ asa bụ ihe bụsụrụ mmiri ihe ansa na ahịa asị atụ bụ abụsụrụ mmienu ansa na ahịa asị atụ foforọ na mmom sa ụwa afidie a apaghị nkụkọ dịdị a ụdị ọtụ nkosi ya n'ihe ya n'ụwa asịsa dị akọm afidie dị na-apaghị bụ ọpaghị bụ nọ n'ụwa akụkọ na ahịa asị ọtụ foforọ nti afi nọ sa na nke ọbanya nkụkọ du a at the end of the day, when you baba on so no, now should the nuclear come here. Then the papa that castle said, so yes, I factory now. On papa, we soon got ya, yes, ya, ya, the fiend cocoa. Now, ya, 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 the fiend cocoa, who's the hano? Nearly putting in another preporter, who call the cassette. Now, so ya, the fiend cocoa, no one who come here, the hand, no water on the bar. And yes, so is the so many department out to make it out once. Jesus said, water on the bakum bakum bakum. Then, mom, says, I'm factory, no, Hodia. Uber to my children, Coco Hadina, no, they are back on the factory, Ronald, or their Pianca, no, I'm a new Bussua lawyer, won't go. Now, the ambassador, who they said, Coco, or Yapa, or Swami, you know, who yet. We are going to be a lawyer, Piano, Yapa, or Swami, you know, who yet. Then, mom, I'm here for. Amom fowa ni se aduma ba ko pese ato sahabani wan tro dina wan tbe to abani na sahabi ni na ya tro no e ga na fo fo aye dine ni ya tro se bi fri to go bi fri bo kido bi fri bi fri mali bi fri Cote d'Ivoire pa so ba ba ye ba ta ba ga di ye ni se ni pa di fri bo di ya ko ko fi aka sa tre no wo yi die e ye gada fo ye di mari ye na me mesra ho so de se onyen to kosem onyen ke se pie sem e ye di di atem so o ko wa de ba ba tre di no se bi o ye bi na o ne de ga ha tuna a di ti ne o asam ne man wa ha no so ko asam ne man ama ne se so o ti se wo ye o ye tuma no aduma no kɔna ɔfa so a ɔyɛ no no ɔnyɛ no fie sɛ asɛmblɛma no antumi anyɛ a ɔbɛba abɛbɔ mamaneɛ yɛbɛhwɛ sɛ neɛ ɔyɛ a ɔnyɛ ne yie no ɔbɛsesa dɛ ayɛ ne yie na mmom sɛ woanyɛ me saa ne sɛ wokɔ kɔduru hɔ ne sɛ wokɔ kaa sɛm kɔkɔ tiatia ɔfisa no fa ahodeɛ so kɔde gyinatɛm a ɔdoɔ no no woagyinatɛm na mmom a agyankyɛ no ase kura nyinaa no woadi atɛm ɛnyɛ kyɛnkyɛ no ase kura yi nko a ɛnɔma instimansini ne nyinaa na yɛ ghana mane ne nyinaa ntɛ saa nnipa no ɔte hɔ no ɛyɛ ghana mane na nyine sɛ ɔmɛtena hɔ na ɔnyɛ adwuma mfa mma yɛ nyinaa abusuafoɔ mada hɔ sa na asɛm no ma so ka kyɛ dc a ɛno na ɛbɛtumi afa hɔ adwene ne ɛbɛtumi abɛboa ɛnti bɛnyidiɛ no ɛbi abɛka sɛ ɛsosuɛ wɔ mu ne sɛ wo bɛnyidiɛ no hyɛ sɛ wobɛhwɛ ama baabi a wotere ne nneɔma woyɛ no sɛ ɔha bo ɔha a wobɛtumi aka akyerɛ asɛm no mu a anaa dc na asɛm no ma ne dc so mpa nyidie no sɛ ɔmɛtumi apɛ ɛboa de aberɛ saa wɔ ao mbasɛm ahwe aseɛ ɛnti sɛ baabi a na mentumi ama ha ɛnɛ na sa makɔ kɔntikyɛ na makɔ baabi foforɔ sɛ obi ahyia mena aka kyɛ no sɛ o yɛn nea ketoɔ no awie sukuu anka ɔpɛdwuma mu kɛ na asua ɛdwuma no ɔhwɛ nea na bi a siri a ha mmiɛnsa pɛ ne sɛ ɛbɛtumi aboa ɛbi a wɔnka nkyerɛ a nea fi adwene sɛ ɛkyɛnyina se fɔ de yɛaboɔ mo paa yɛyɛ adwuma wɔ ha ɛso na anka yɛn nea ketoɔ no yɛboa no so anka ɛbɛkɔ anim ma wɔantumi anka nkyerɛ yɛn nti no yɛntumi amboa ɛfisɛ wɔandi wompɛ nyindie ɔmpɛ nyindie no wɔandi ne yie ɛtina meka sɛ wompɛ nyindie no ɛyɛ wobɛhwehwɛ ɛhaw ne ɛbɛtumi aboa ɔman aboa atumamufoɔ no na asɛm no mu a ano dc nom so yɛmpɛ nyindie sɛ yɛbɛtumi apɛ mmoa ɛde ap
Mr. Hubuama, you were a Kufuado or son of a beam. dear, and dear,
no, my papa, be you know, secondary school, as you say, be a thing could be. Yari we buy a no mamma and Pagina into the Vetuamano. In his ever before we bring Vetuamano. Nemum say, I watch an international and put a moon so say a two mana. Nem who say a fear penasem. Auntie, oh, say Nipper, so we are down, Adam Pawasema. I know walk on in Chenugra, no sulu. Nemum's a Nipper no moon who's off a wasama. Walk on in Chena unsulu. Why? Good tea, yeah, that must be.
Commander in chief of our forces.
I'm back. 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 I'm